let us stand together so we can have better future. Burundi, na show magic music.
Igihe ikire kire tutabona na nchuti ni miyango. Turachai kurondera, turachari kusaka. Ibizo tungi miyango. Numusi numusi, yeah. Tuzobona na tuoberane, turamukanye ai wacu.
Abarundi turabakunda, urukundo rudasanzwe.
Yeah, we see bro.